Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Kuzomashelwa uMessi othola nabafana bendawo noma abafana besikole bese ethi bamlwengulile nginibingelele ezindabeni zezwide-media igama lami ngosibonga konke wakantwande mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Kukhalwa ngoMessi ofundisa emdlodla primary school kwamduku ehluhliwe kwazulu-Natal othola nenqwaba yabafana bendawo maqede bangenise emakhotheji esikole kube ukuthi lo Messi bathu vela abize umfana ebusuku bese amshukashuka ngokoca emva kwalokho ahambe ayombophisa ethi umdlengulile kube ukuthi unenqwaba yamacala avile kwamahlanu awareporte estation njengoba ethi udlengulwa abafanyana besikole abanye abafana abasahlala endaweni kube ukuthi sebebalekile umphakathi wakuleya ndawo uhlongoza imashi ezanqo kulesikole bazophatha amabhodi athi sikhathele lo mfazi omosha izingane ngokubika kwephephandaba ezivuthayo emaphutaleni zithole ukuthi isehlakalo sokugcina ube nomngani wakhe kubikwa ukuthi ke babesebebiza abafana maqede babanika ugologo nesavana emva kokuba abafana sebedle amponjwana abanye abafana babe sebelala ngokocansi nomngani kaMessi bangalala noMessi kuthiwa wacasuka wafa uMessi maqede wavuka ekuseni wayovula icala emaphoyiseni ngoba ekhala ukuthi abafana amdlengulile bafethu ke lezi indaba ezithinte abaningi esikoleni zokuxhumana unde mnandi mhlongo uthe nabo labafanyana abamvulele icala le sibu wabe esethi ngoba usebaqedile ngenkomo wabe sefaka ama emoji aphathekeka usifiso kwaluthe wena nomandla ngigcwele ngani nihlala phezu kodaba anilokho neidonsisi wathi kodwa ke indlela oyibeka ngayo ngisho oserious vele ephele ihlaya wabe sefaka ama emoji ahleka nokuthula lothula uthe abamashi impela befike ekuseni isikole sengakavulo bemkhiphele ngaphandle uma ehlala ngaphakathi uma engahlali khona bengamvumela angene ngaphakathi bengakhohlwa ukuphatha ithayi noparafin noma upetrol noma itizi khani bezobona abezomfundo ukuthi akudlalwa phela singaphela phela ogogo abamosha impilo yezingane umkhonza sabela uthe okay abafana nabo phela abanqabe igqe yamahala benzani ngampela uayanda mthamti uthe awe Jesu ngaze ngahalela ukufonelwa ngo 9 ebusuku nami ngisondele endaweni yesigameko bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa ukuzwa ukuphala kwakho ngalo lodaba khona lapha kuyi comment section mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo